Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Hano hi Washington DC muzindukanye na Joe Diana ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tuyafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mutse Diane namwe muduteze amatwi turahera ku makuru y'amatora avugwa muri Afrika. Igihugu cya Repubulika ya Congo Brazzaville ejo ku munsi w'Imana cyaratunganije amatora y'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ayo matora atabaye mu muco kandi atumbere gushyira imbere Perezida Denis Sassou Nguesso. Namakuru y'umutekano muke yavuzwe imbere y'uko ibiro by'amatora byugarwa, ariko imenyesha makuru byashikirije ko yaba internet cyangwa imbuga uhaniro za social media zahagaritswe. Perezida Sassou Nguesso w'imyaka 77 niwe ahabwa amahirwe yo gutsinda abandi bakandida batandatu bahiganwa, barongowe n'umuhinga mu by'ubutunzi Guy Brice Parfait Coleras, uwo yatangaje ku munsi wa gatandatu ko yanduye COVID-19 kandi arembye cyane aho yagiye kuvurirwa I Paris mu Faransa. Amakuru ku matora kandi leta ya Somalia ivuga ko yiyemeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka amaze igihe arindiriwe. Ni nyuma yaho leta z'umwe za Amerika isabye abategetsi ba Somalia gutunganya amatora mu buryo bwihuta kandi bwisanzuye. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha makuru Osman Dube avuga ko leta ya Somalia yiteguye gutunganya amatora mu bihe vya vuba nkuko inama nshingamateka na nkenguza amateka zavyemeje ku itariki ya 17 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2020. Afrika y'Epfo imaze kugurisha incanco zo gukinga COVID-19 zahinguwe n'ishyirahamwe AstraZeneca zingana no miliyoni zikazogabanganwa mu bihugu 14 vya Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Afrika EF mu kwezi guheze yarahagaritse gucandaga abanyagihugu n'ubwo rucanco rwa AstraZeneca inyuma y'amakenga yagaragaye ku bushobozi bwarwo kugisanira gishasha cha COVID-19 cadutse muri ico gihugu. Afrika EF yaciye hitamwo kugurisha izo ncancu za AstraZeneca mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko ibihugu 9 bimaze kuzironswa kandi kizisigaye zigiye guhabwa ibindi bihugu 5. Abahinga bishyiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS barahaye uburenganzira ubwo rucancu rwa AstraZeneca, bavuga ko rushobora gukoreshwa n'ibihugu byose kandi rurakinga n'ibindi bisanira byose bya COVID-19. Umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe umutekano Alejandro Mayorkas yavuze ejo ku munsi w'Imana ko urubibe rwo mu manuko Amerika isangiye na Mexique rucungerewe cyane kandi rwugaye. Ni nyuma y'aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Biden bavugiye ko ibihumbi by'abimukira bava mu bihugu bya Amerika yo hagati bisuka ku bwinshi muri Amerika ugereranije n'imyaka 20 iheze. Igihe Perezida Joe Biden yashika ku butegetsi mu mezi abiri aheze yarahagaritse ibikorwa byo kubaka uruzitiro rugabura Amerika na Mexique, Trump yaharaniye acashima gukurikiza icyo yise amategeko yubahiriza ikiremwa muntu. Donald Trump ategekanya gusubira kuboneka ku rubuga ngurukana bumenyi mu gihe kiri imbere akoresheje urubuga huaniro rwiwe bwite. Ni nyuma yo gukurwa ku mbuga zihasanzwe nka Twitter n'izindi. Wahoze ari umuhanuzi wiwe mu myiyamamazo yo mu 2020 niwe yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Jason Miller yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ko tugiye kubona Perezida Trump agaruka ku rubuga ngurukana bumenyi nko mu mezi abiri canke atatu ari imbere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio Trovewa akaburungu com. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ndanabashimira ko mubandanya kutwumva ko ari mu Burundi mutwumviriza ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho. Umwaka waraye urumanye umunsi ku yundi u Rwanda rwugaye imbibe ruhana n'ibihugu birimo Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gukinga ikiza cha virusi ya corona.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye naho ubu ishobora gukura umutayi wa 30 imuhira ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri kwarahombye pe
abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka ijana ijana na 20 zikanarangira ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe n'izo 5 ntizishire.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda babeshejeho n'urudandazwa ndengera mbibe aha basigura uruhombo rwatewe n'iyugarwa ry'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakurya y'u Rwanda mu Burundi abaganga n'abaforoma bahurikiye muri sindika Senetes na Sinapa bidogera ubushikiranganje bubajejwe kutaborohereza mu kazi kabo. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mu behagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze ejo kwa Mungu mwaka wa rurumanya umunsi ku yundi umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wugawe mu ntumbero yo gutuzikiza cha virusi ya corona. Abakora ubucuruzi mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ibyo bihugu bibiri atakinini zakuze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka.
Ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka. Abiganjemo abacuruzi bijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije.
Ubucuruzi ubungubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze. Tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye naho ubu ishobora gukura umutayi wa 30 imuhira iminsi itatu yose yarangiye ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri kwarahombye pe
abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka ijana ijana na 20 zikanarangira ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe n'izo 5 ntizishire.
Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu masoko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa abantu n'imbarwa.
Twabuze abakiriya kandi isoko risari ryambaye ubusa rwose namwe murabibona biragaragara.
Aba bose bagiye cyagenze.
Bose abenshi bagiye bamurwa n'abakongomani abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura bahitamo gutaha bajya mu rugo.
Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara ntagira umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro nazihinze ntiwaza kugura ibitunguru nanabihinze.
Bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana nta mukiriya uhari bituma mvuga ngo reka mbe impagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo.
Abategetsi b'intara kivuye epfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'iburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za passport na resepase bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Icyakora ku bw'aba bacuruzi b'abanyarwanda ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri Kongo kandi aribo bakiriya. Ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi.
Abakomani batanga amadorari 30 ku muntu yambutse. Urumva ko ngo n'amadorari 30 n'amafaranga menshi cyane. ntabwo yabona amadolari 30 yo kuza utanga kugira ngo bamwomutse noneho ngo abure nayo kuza guhanga bikunde
bariya batambutse nta bakiriye tubona n'ubundi tugera mu masaha 9 nta muntu uragurisha n'ibihumbi bitatu kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirimo ababihahaga ni bariya badahinga
ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya COVID-19 kuri aba bacuruzi bato kirasaga gato y'amadolari 5 bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa byaba igisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo
nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana nabo muri Kongo abakongomani akaba aribo bajya baza nabo igiciro kikamanuka aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragire ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga n'ubundi duhagarara ntibakarwirukana ngo dukomeze
nuko nibura bakorohereza nyine nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo ariko nibura bo bakabareko nibura bakajya baza bakaduhahira
nibuze babaretse bakajya bizira bakoroshya igipimo natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayato
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi kubirebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi ariko ntibyadukundira Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma nyamara kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ntacyo yari yakadutangarije mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranye imipaka bo mu Rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba hari n'amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga mu mujyi wa Kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho ku ruhande rw'u Rwanda byangiye Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye tuve mu Rwanda twerekeze mu Burundi ha amasendika abiri y'abaganga SINAPA na SENETES yamiriza ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemwo mu kiganiro yo mu masendika yarayahaye amenyesha makuru kuri Noa Mungu yasiguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko biyamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda
Sendika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa Sendika Nationale du Personnel Paramédical et des Soignants na SNTS Sendika des Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara Sendika SNTS avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama ayo masendika yabitangarije mu kigano yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu ibujumbura
hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi hukazi hari hindagurwa ry'akazi cyagasakisaki ritisunga amateka n'amategeko cyatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bari ko barashyira habona ibikorwa by'isesagurwa ry'ubutunzi cyanke by'intwari tabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi ibyo twise le deploiement byabaye badashyizemo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011 hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganje wari washidweho mu 2012 ico gihe byakogwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012 kuko twarimwe ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe
ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi arico gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ugwego bw'umushikiranganje wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma
turashimikira cyane cyane ko ngari ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nico kiri ku isonga ry'ibindi turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage kubihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishyura canke ngo aduhamagare burya ibiganiro iyo bibandanya neza nitwari gushika aha byageze iyo rero bidashobotse amategeko mu bijanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza
ayo masendika y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitoregwe umuti. Icyo bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawo twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira abajejwe ubushikiranganje nibavyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana kababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwijwe ijya Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ivyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza. Ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuza amasendika mu Burundi COSIBU Confederation des Syndicats du Burundi gwaciye gwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi biga negwe amazi atararenga inkombe. Ikete risaba uwo mubonano ijwi rya Amerika rifite ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoyi runani COSIBU Celestin Savyimana. Amasendika SINAPA na SENTES arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri ubwo runani mpuza amasendika. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi ba Sport ni wa mwanya wanyu, turahera mu Burundi aho imyiteguro iri kwiragenda neza mu mugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba. Ivyo bivugwa na Jiminda Yizeye amenyereza uwo mugwi ahamenyesha ko abakinyi afise uno munsi bameze neza, arabarindiriye gusa ko bava ku mugabane wa Buraya bagashika kugira ngo baheraheze imyiteguro yo kwakira Centrafrique. Ebindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Urukino rugira gatanu mu nkino zo kurondera ibihugu bizitabira inkino za Afrika z'imigwi serukira bihugu mu mpira w'amaguru ruzohuza kuri no wa gatanu ku kibuga Intwari Uburundi na Centrafrique. Ugo rukino rurakomeye cyane ku Burundi kuko urutsinze icizere cyo kuza mu nkino za Afrika muri Cameroon kizoba kiriko kiriyongera cyane. Kugira iyo ntambwe bayigere ko Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi amenyesha ko imimenyerezo iri kwiragenda neza.
Nkuko twari twabitanguye kuva ukwezi kwa gatatu gutangura, twabandanyije kuri bijya nyene turiko turagerageza gukora situ nkuko nabivuze mu ntango ko ikintu turaba cyane ari tactique kugira aze yashike umunsi wa machi abakinyi bamaze kumenya filozofi yanje ingene nshaka yuko bazokina kuri ku munsi wa machi ya Centrafrique.
Ukwitegurira urwo rukino, Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko atarukino kwa kivandimwe bazokina kugeza ubu abakinyi bose bataramushikira. Amenyesha ko atakinini vyofasha
abakinyi bo hanze ntibarashika, kandi urabona yuko ningene baza uno munsi akaza babiri ejo batatu. Urumva yuko nta kamaro ko gukina rukino rwa kivandimwe kuko nibimwe ushobora gusanga hari abakinyi zo gukeneye uzoshobora gukoresha ku munsi wa machi ugasanga ariko ntibarashika ntibagiriki. Nibaza yuko tuzobandanya imyimenyerezo aho bari benshi, murabona ko bama bafise machi muri weekend. Ndibaza yuko yabonye atakamaro k'urukino rwa kivandimwe. Turibaza yuko aho bari bariko barakina bazuza ngaha tukurane nk'iminsi ibiri itatu n'abakinyi bafite experience wumva n'ingoga ni umukinyi umubwiye ikintu kimwe aba yamaze kucumviriza.
Umenyereza Jimmy Ndayizeye arizera ko kuja mu gikombe cya Afrika bigishoboka.
Uravye ingene classement imeze, icizere kirahari. Baziduheruka gukina matches zibiri za Mauritania, turashaka kuronka amanota ane turafata ikibanza cya gatatu. Urabona harimo ibiharuro byinshi, ubu dusigaranye machi zibiri ya Centrafrique na Maroke. Cyo gituma nuvuga yuko ko ari nkino zizoba zikomeye kuri twebwe, tugiye gushiramo ingufu zitari nkenya dukora ibishoboka byose turabe yuko izo nkino zibiri zose zibiri twozisinda tukashobora kwikarifia muri kane. Nibaza mu mpira ko atakidashoboka, ibintu byose birashoboka. Natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira turabe yuko twononka qualification.
Jimmy Ndayizeye amenyesha ko abakinyi bose bariko barashika mu gihugu. Uwa nyuma azoshika Bujumbura kuri uno wa gatatu mu rukino rugira gatandatu zohuza Maroke n'u Burundi. Uwo mumenyereza amenyesha ko bariko barasaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kugira bazogenda ari 30 muri kino gihe cha COVID-19. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko ari gufata ingingo zose zishoboka kugira hagize abatogwe ngwara baronka babasubirira. Mwomenya ko u Burundi mu itsinda burimwo uri mu kibanza cha 3, Maroc ni ya mbere amanota 10, ikibanza cha 2 kirimo Mauritania na manota 5, u Burundi bufise amanota 4, n'ikibanza cha 3 nayo Centrafrique iri mu kibanza cha nyuma na manota 3. Ibyo bihugu bitatu byose biri nyuma ya Maroc biracyafise amahigwe yo gufata ikibanza cha 2 gitanga uburenganzira bwo kuja muri izo nkino za Afrika zizobera mu gihugu cha Cameroon mu mwaka uza bivanye n'ingene bizigenza mu nkino zibiri zimirije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki cya volleyball ibintu byatangiye gushyuha nyuma yuko urutonde ndakuka rw'abakandida baharanira kuyobora ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda muri manda nshya rushyizwe hagaragara. Muri aya matora ateganyijwe kuri wa gatandatu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatatu, inkono yatangiye gutogota hagati y'impande ebyiri, buri ruhande rukaba rufite abantu bazafatanya kuyobora ishyirahamwe FRVB mu gihe rwaramuka rugira icyizere n'abazatora. Uruhande rwa mbere ruyobowe na Julius Kansime Kagarama wifuza kuba president, akaba yakungirizwa na Calixte Kabera nka vice president wa mbere, Emmanuel Kamana akaba yagirwa vice president wa kabiri, Bernard Ndayambaje akaba umunyamabanga, naho umubitsi akaba Grace Karigirwa. Ku ruhande rwa kabiri wifuza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ni Providence Mukamurenzi wakungirizwa na Samson Hategekimana ku mwanya vice president wa mbere, na Jean-Luc Ndayikengurukiye nka vice president wa kabiri. Umunyamabanga yagirwa Adalbert Fashimana, naho umubitsi akaba Dieudonné Singirankabo. Abakurikiranira hafi volleyball yo mu Rwanda barasanga igikundi kiyobowe na Julius Kansime Kagarama aricyo gifite amahirwe, cyane cyane ko gihagarariwe n'abantu bafite ibikorwa byivugira mu iterambere rya volleyball barimo abaturuka mu makipe y'ibikonyozi nka kaminuza ya UTB na Reg Volleyball Club. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga itsinda riyobowe na Providence Mukamurenzi naryo rifite iturufu yuko ririmo bamwe mu bantu bigeze gukina volleyball ku rwego rwo hejuru bagera ku gasongero ko mu ikipe y'igihugu. Gusa kubindashyikirwa mu kibuga byagiye bigaragara ko bidahagije ngo umuntu yitware neza mu miyoborere ya siporo. Urugero ni umuyobozi ucyuye igihe muri iri shyirahamwe FRVB ariwe Leandre Karekezi utarashoboye guteza volleyball intambwe ijya imbere, kandi nyamara yarabaye umukinnyi kawahariwe mu ikipe ya kaminuza y'Ubutare ndetse no mu ikipe y'igihugu. Abasesengura volleyball basanga komite icyuye igihe yarashyize ingufu nyinshi mu guhangana n'umuyobozi yasimbuye ariwe Gustave Nkurunziza, kugeza nubwo atambamirwa ngo atongera kuyobora akarere ka gatanu ka volleyball muri Afurika, nyamara bibagirwa inshingano zabo zibanze zo guteza imbere volleyball. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo kwitegura gukina na Mozambique kuri wa gatatu tariki 24 y'ukwezi kwa gatatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino w'umunsi wa gatanu ari nawanzirizi wa nyuma mu majonjora mu matsinda mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya muri Cameroon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Mashami Vincent akomeje imyitozo n'abasore be barimo abakina mu Rwanda n'ababarizwa mu makipe anyuranye yo mu mahanga. Kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima ukinira ikipe ya Yanga yo muri Tanzania avuga ko igihe kigeze ngo bashimishe Abanyarwanda.
Twagiye tubivuga ni igihe kirekire tutagira resulta nziza, ariko reka mvuge ko wenda cyabari cyo gihe cyo kuba twa Abanyarwanda ibyishimo kuko natwe nibyo twifuza.
Iyo ntero ya kapiteni w'ikipe y'igihugu niyo yikirizwa na Salomon Risarike myugariro wa FC Urartuye muri Armenia.
Bwanye meze neza, magaze neza, urebye ikizere kirahari, ikizere kirahari, urebye abakinnyi, abakinnyi dufite ndetse na benshi bavuye muri cyane kandi bitwaye neza, urebye ikizere kirahari kandi ni nayo ntego dufite no gutsindiye match, ni nayo mpamvu turi hano.
Mu itsinda u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora yo kwerekeza muri kane umwaka utaha, ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10 mu mikino ine, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Cape Verde ifite amanota 4, Mozambique ikaza ari ya gatatu nayo ikagira amanota 4, ikipe ya kane ano ya nyuma ikaba ari u Rwanda rufite amanota 2. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteza amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere twari twafitiye muri kano gatondo byari biremeshejwe na Joe Diana nini nahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu mu kanya ibiganiro vyacu duca tubibandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku munsi wa mbere agitangira kazi ke kumukuru w'igihugu, President Joe Biden yafashe icyemezo cyo gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris ku mihindukire y'ibihe. Iki cyemezo cyagiye mu bikorwa ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri 2021. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko amasezerano y'i Paris ari urwego rwari rutarabaho rwo gufatanya kw'ibihugu ku isi yose. Ati turabizi kuko twatanze umusanzu mu kuyandika no kuyemeza. Icyo agamije kiroroshye kandi ni Kigali, ni ukudufasha twese gukumira icyago cy'ubushyuhe bw'isi no kwitegura guhangana n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe twatangiye kubona. Amasezerano y'i Paris yatangiye gukurikizwa mu 2016. Ibihugu birenga 190 byayashyizeho umukono. Ateganya ko bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushyuhe bw'isi bwiyongere ku rugero ruri munsi ya degre Celsius 2 no gukomeza ibishoboka byose kugira ngo buhagararire Burundi kuri degre Celsius 1.5. Mu 2005, President Barack Obama yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyerekezo cyo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ku kigero kiri hagati ya 26% na 28% mu 2025. Nyamara rero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2017, President Donald Trump yavuze ko agomba kurengera ubukungu bw'igihugu maze afata icyemezo cyo gusohora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris. Guverinoma ya President Joe Biden yo ibibona ku buryo butandukanye. Ibihugu bifite ubukungu budahumanya ikirere bitanga imirimo myinshi mishya nk'uko intumwa ye yihariye ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe John Kerry yavuze ku itariki ya 27 y'ukwa mbere gushize mu nama y'i Davos ku bukungu bw'isi yabereye ku ikoranabuhanga. John Kerry ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi urateganya imirimo mishya 2,000,000. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'icyorezo cya COVID mu gihe cy'imyaka 5 twahanze imirimo mishya irenga 3,300,000 dukoresheje ingufu zidahumanya ikirere. Muri icyo gihe kimwe Ubuhinde nabwo bwakubye inshuro 5 imirimo mishya mu nzego zikoresha ingufu zitangiza ikirere. Izi ni ingero nkeya cyane zitwereka ko tubishyizemo umwete n'ubushake twazagera ku isoko ridafite imipaka. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yaravuze ati mwaratubonye kandi muzakomeza kutubona twinjiza imihindukire y'ibihe mu biganiro byacu bikomeye tugirana n'ibindi bihugu ku giti cyabyo no mu miryango mpuzamahanga mu nzego zose. Muri ibi biganiro tubaza abandi bayobozi tutese ni gute twakorana kurushaho. Blinken yarakomeje ati mihindukire y'ibihe na diplomasi ntibigomba gukomeza gutandukana mu biganiro byacu kuri politiki zacu. Gushakira umuti ikibazo cy'imihindukire y'ibihe itwugarije no gutega amatwi abahanga bacu mu bya siyansi biri mu byo dushyize imbere muri politiki zacu z'imbere mu gihugu na politiki zacu z'ububanyi n'amahanga. Ni ngombwa rwose mu biganiro byacu ku mutekano w'igihugu, kubimukira, ku buzima n'ubuvuzi mu rwego mpuzamahanga no muri diplomasi yacu mu by'ubukungu n'ubuhahirane. Turagarutse mu nzego zose z'imibereho y'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.